siphinde sibingelele kubabukeli be-Transformation Live. Kunensizwa yase Eastern Cape eyake yangithinta ikhala, ngalibhala udaba lwawo lapha ku-WhatsApp, yalibhale ngesiXhosa-ke. Yazi ukuthi isiXhosa musifunda ungasijwayele, musifunda phansi sithanda ukubanzi nyana, even though sizwakala kungcono, it's better muzosilalela. Isihloko salo sithi usizi lwensizwa yase-Eastern Cape ekhala nguyise odlungula ingane yayo. Lo mfo waye into esanda kwenzeka lo, ngoba iyenzeke last month, kushuthi ngenyanga edlule. Uyise una 8 years, uyise ingane na 11 years, intombazana yadlwengula ubabu wakhe nje ngqo. So ke wathi uma ngithinta lo mfo, ngiyizwa ukuthi umbona ukuthi engenza noma yini loya mfo, engenza noma yini, ngoba he was even referring to his father as lo muntu nomndeni wakhe bayamdefenda, ukukhombisa ukuthi automatically wayesemdisownile uyise. Njengamanje nje le nsizwa yangitshela ukuthi ifuna isikole ngoba ingane ngeke isakwazi ukuhlala nobabu wayo. And umama wakhe lo mfo, biological mother and biological father, umama ungathi ubeyazi indaba, kodwa efuna ukuthi ngoba ingane kutholakala kwayo ukuthi idlwenguliwe, ya-dropha nje esikoleni, futhi yashintsha ne-behavior esikoleni. Ingathi ithi wayi-rape, angazi noma kanye noma kabili lo baba, kodwa nje after ukuyi-rape, emva kokuyi-rape le ngane, ya kwi-report ka-June wa-dropha umntwana. And then once wase ukuthi uthisha wabona lokho enganeni, so mayebuza uthisha ingane eyilandelela, yayisisha ingane ukuthi hayi umkhulu wayo khona into ayenze kuyona. So ke base bebiza ama-social worker ke ba-arranger, yayisisha ingane ukuthi hayi umkhulu benza lokhu nalokhu kimina. 11 years umkhulu na 8. And lo mfo uthi abazali icala lomhla ka 12 August futhi ngoba wathola ibail ibail hearing uze ingomhla ka 12 August kababa wakhe and biological father. Oku worse kakhulu, lensizwa ithi bendisanda kumenzela i-80th birthday kulonyaka ubaba lo. Lensizwa ibi yenzela ubaba wayo i-birthday ka-8, ukuthi usena 8 years kulonyaka, isho njalo. Kanti imenzela nje ubaba useyidlwengulile ingane, kuwukuthi kwangakazeki, kwajatshulwa kwakuhle. Ingane mase kubonakala ngoJune last month mayidropha ingane, uthisha mayeseyilandelela ukuthi ngazi ukuthi uyayibona uthisha ke bayakwazi nokubona i-behavior yengane, phela ibona abantu abahlala ney'ngane zethu isikhathi eside, bayibona ingane ukuthi hayi aye thina mayifika esikole, mayifika emakhaya sinakho ukuthi hayi mhlambe ukhathazwe indlela, or mhlambe uyabo mhlambe ukhathazwe indlela or ube nenkinga yani yabo. So uthisha uyayibona ingane mayishintsha. Kuhlungu kakhulu leto eyenzeke kulo mfo. Mhlaka 12 okay, uqale nge-first week of April lo babu kwenza le nto, then kwathi ngoJune wase kubonakala ama-result engane drop. Ngomhlaka 12 August icala liyabuyela, and lo mfo uthuke wafikelwa ngisho nakumbulala ubabu wakhe, nakho ke seboshwa. Ngiyabona futhi indlela asho ngayo ukuthi salibhala lolu daba kwaba fukwazi ukufunda isixhosa nje bengahamba beseshe ku page MC Menzisto Media SA on Facebook lwabhala ngomhla ka 13 July yes 13 July usizi lwensizwa se Eastern Cape ekhala ngoyise odlongula ingane yayo, but it's a WhatsApp conversation yami nayo ibhalwe ngesixhosa. It's very painful. Uthi kuyimanje umntwana utraumatize usebuyile emsebenzini lomfo uyehle uyenyuka ke manje ufunana nesikole ufunela lengane ngoba ngeke sakwazi ukuqhubeka lapha ngakuyise wayo. Ungathi useyithathileke wayisondeza wayibeka kwesinye isihlobo ngoba mina ngikhulume naye ingane engakasitholi isikole uzoyibeka esihlotsheni uma kuthi kanjani ayibeke ayibeke ngala asebenzela khona. Uthi ke wese umntana wakhe ubemthanda ngoba beku umntwana wakhe oqala lo oqala ukugcina. Uthi ukumhleli kabi kakhulu lo mfo ukuthi umama wakhe uyalwazi lolu daba before luze lifike nje kuma social worker nakuthisha nakobani. Udaba umama wala ekhaya uyalwazi, angazi ukuthi ulwazi kanjani ukuthi ubaba lo noma mhlambe naye umama phela yibo abanye abantu abahlala nezingane mhlambe naye umama wayibona ingane kushuthi wathi mayeyibuza ngoba imvamisa abanye umama uthi umama mayeyibuza ingane ukuthi yini kwezenjani ingaphumi neqiniso ingane ingaphumi neqiniso. I mean ingane iphume neqiniso ngoba incane. Kwesinye isikhathi kuya ngeminyaka ukuthi ngaka enye ingane iyasho ukuthi hayi ubani owenza ukuthi enye kodwa siyithe ukukhula ivele ibone ukuthi lento isahlazwana ebese ilifihla iqiniso lena yasho ukuthi umkhulu wenze lokho sowunina walensizwe ubazi yathi mayiveza ingane ukuthi umkhulu ongenze lento unina wakuthula lokho yangithinta ibhlungu kakhulu lensizwe. Ngiyafisa sengathi ngakwazi ukuba calm ngoba ikhaliswa na ukuthi wayelicelile ibail akalinikwa waphinda akalinikwa ngoku ifamily yakhe icela ibail last week so isithi ngiyayisihlehlisele umhla ka 12 well uyezwa noma ibhala lensizwe ukuthi lo baba ayisamthathi njengobabwayo and itiyo diteyo ikhulula nje ukuthi avela boshwe njenganikezwe ibail mhlawumbe agwetshwe asuke nje naseduze kwa ngoba uma engahle kuthi uyaphuma ingavela imbulale. Kulento yamacala ke njengoba ngihlale ngisho kulento yamacala kuke ukuthi ubufakazi bukhona nje buphelele bonke bukhona nje kungashoti lutho kuvele kuvele umuntu aphume nje ngecaleni lithethwe icala bese kuthi ubufakazi abuhlangani la aphume ecaleni. Ningazi ukuthi isikhathi esiningi umphakathi noma i-terminology yalapha ijargon yasenkantolo asiyazi futhi mbongazange uhlale nje eduze enkantolo uyayuza ukuthiwayi ngoba kunesingisi lapha esikhulunywayo esingachazeki kahle hle ngesiZulu kuthiwe ayibufakazi abuhlangananga inkantolo imthola engenalo icala ummangalelo akahambe ekhaya. So ke maye senichazela ummeli tholi nakhona understand niyoyishake ningqubuzeke ningqubuze nize ukuthi khona abameli abathengiwe noma kuthenga umshushisi nani uthenge imantshi ummangalelo kanti nje icala kuyenzeka ukuthi umuntu that is why ngangithi mina umuntu o mina ngiyayizonda into enokulwa phakathi well ke nami ngumuntu khona la ngihamba ngize ngicasuke khona kodwa ngiyayizonda into enokulwa phakathi yingakho ngiyaye ngithi mina uma umuntu wakini mhlambe eshone ngesandla somuntu ebese nifuna ukuyiphindiselela khona lokuthi umuntu nithi nifuna ukuyiphindiselela bese yaboshwa mhlambe bese enkantolo yadedelwa lapha nitshini ukuthi bese yadedelwa ningayenzi lento ukuthi nizama ukuyiphindiselela linda nje icala lenze liphele kahle uma futhi engaboshwa lo muntu ubufakazi bomkhipha nje ukuthi ayakusiye wenza icala kufanele imthethelele ningalwi ngoba ukulwa kwenu nisuke manje senenza umonakalo ozoba times 7 kwalo osuwenzekile okushona kamfweni khona abantu abazilima lapha ngaphandle bethi bebulelekini ebese wena abanye ke bayebethi hayi suka ukukhunyiswa bugala nalokuthi suka kwaboshwa phela kaze siboshwe thina well it's fine kodwa khona umuntu othi ebulelekini aboshwa aphuma enkantolo bese nilokumlandela bese nitshendeni yey bese niba nenkani kuze kugcine kusuke endimpi ngoba omunye umuntu akehli noma enzile icala kini akehli akehleli ngezansi uma esebona inkantolo imkhiphile so for the sake of peace and stability ake sivele uwishe umphefumulo womuntu asivele usho umphefumulo womuntu ngikhuzile lensizwe ngathi ayingambulali uyise wayo mhlambe ke ngoba iyasebenza into engayenza ukuthutha nje iyozakhela samhwe mhlambe no nentombi yayo ngabe nentombi ihamba iyozakhela samhwe kodwa ingambulali uyise ngoba kuyoba isiqalekiso leso esingeke ongekukwazi uphinde ususa phambi kwaNkulunkulu ngoba mubulala umzali wakho uyifaka kwenye into nje nawe ongayazi ukuthi isiphetho sayo kuyoba yini sengazi ukuthi sizoni update ngalolu daba lensizwa ke ibikhala kakhulu ngosizo lwe counseling ngoba ngeze ukuthi indlela eyiyo yathi nje yabo umqondo wawusasebenzi awusebenzi nje ayazi nokuthi funa yenze njani so uma kukhona abangaba nosizo le counseling mhlambe bengaxhumana nathi sikwazi ukubaxhumanisa nayo ngoba ilokho yakushoyo ukuthi kumanje umqondo wayo usebenzi and iya ingomunye ama-followers ethu njenge transformation life iyazazi indaba zethu iyazi ukuthi when to act and when not to act so yasicela ukuthi makhona iyona yacela ukuthi into engazisiza i-counseling so ke thina sicela ukuthi uma kukhona ongaqhamuka nosizo lokukhanselisha leya nsizo engavela bese simxhumanisa nayo yase Eastern Cape ngoba udaba lisazwe inkantolo ngomhla ka 12 still se traumatized noma mhlambe sekutheke ukwehla uma kuthi sekwehlile kodwa uma sekuyiwe enkantolo nje kuzovuka lokho so asazi siyabonga kakhulu kodwa bese sithi asidlulise nathi ukuthi makhona ongaba ne nosizo lwe-counseling akwazi ukuthi asithinte ukhumbule le ndoda ihlukunyezwe uyiso ezalayo and umndeni wayo omunye ngathi usayida noyise ngoba bamhlanganisela ibail manje kanti umuntu obengakhipha ibail kalula yiyona ngoba iyasebenza kodwa futhi nasekhaya uyise bamhlanganisela ibail kwakhona lokho-ke yona ithi siyibona sengazi ukuthi umndeni angithi good people khona lesi silunge sithi blood is thicker than water uyabo ngake ngakhuluma phambilini ukuthi umuntu wakini wakwenu nje umuntu wakwenu noma ngabe wenza ihlazo lingakanani wenza icala lingakanani kodwa kukhona into efika ikuthinte nje ukuthi umfowethu lo noma umama lo orubaba lo in the process of supporting yena you offend others and abanye babona sengathi you are condoning isenzo sakhe kanti wena you are kufana ne nokuthi umama wakho makuthiwa uyathakatha umama wakho kuthiwa uyathakatha umama wakho noma engabanjwa ngamakhelwane enqunu ebusy efaka umuthi lo yayibanjwa ngamakhelwane but akukho lulu ukuthi nawe uvele ugxume uhlale ngapha kulabantu bakamakhelwane ebese ushaya umama wakho noma niyamthuka you defend her makuba babo wakho you defend him not ukuthi udefender into ayenzile kodwa yigazi nje lishoyo ukuthi no this is my father or this is my mother so abantu bebese bekukonfusa lokho nokuthi kushuthi noba ubaba nje dliwe ngulile ngisaphotha ukuthi wenze kahle mangisaphotha yena. No, it's the blood that speaks. It's the blood elikhulumayo. Siyabonga kakhulu.